Amalaya zanga. Pompano panango maliza msankano wa jijiji umene nairanitsa wanduna zonse kuti ndiwafotokozere iwowa ngakhalenso akuluakulu aboma zimene zachitika mdziko mwathu kulingana ndi ndege imene yasowa koma itatenga a vice president wolemekezeka Mambo Saulos Klaus Chilima kuchokera ku Lilongwe kupita ku Mzuzu mawa lero. Ngakhale kuti ndayima maso panu mtima wanga uli wosweka kusowa mawu oti ndikhoza kulankhula ndikudziwanso kuti inu nonse muli wodzazidwa ndi nkhawa chifukwa ndilibe mawu amene ndikhoza kuchotsa nkhawa imeneyo ndikupemphani modzichepetsa kuti munkhulukire mundilole ndikuwuzeni zimene ndikudziwa pali pano mawa lero nthawi ya 5:07 kalowe itangokwana Amalaya Defense Force anatumiza ndege yawo nambala MAF-03 kuchokera ku Mzuzu ndipo inatera pa bwalo la ndege la Kamuzu nthawi ya 7:48 maomwe uno anabwera kuti adzatenge a vice president kupita nawo ku Mzuzu kuti akakhalepo pa maliro amene anali attorney general komanso nduna ya chilungamo malemu wolemekezeka Araf Kasambala ndiye mene imakwana 17 minutes lainikala kuita kwana ndegeyo inanyamuka Kamuzu International Airport inanyamula vice president komanso anthu ena 9 amene anali pa ndegeyo mwa iwo ndi a Lucas Kapeni achisomo chimaneni mai Gloria Mtukule mai Shanil Zimbiri bambo Dan Kanyemba bambo Abdul Lapken komanso Kano Sambalopa Major Selemani and Major Aidin amene ndi akuluakulu wa MDF amene amayendetsa ndegeyi koma amene amafika ku Mzuzu woyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo mene inalili ku Mzuzuko ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuwuluka kwa ndege kuti abwerere ku Lilongwe komabe anthu aja analeka kulumikiza naso nthawi itangopita ndiye akomanda wa MDF anadzandiuza zimene zachitika ndipo nawuza kuti yambamponi kufunafuna ndikuti tikhoza kupulumutsa anthu monga mmachitira inu ndiye munipatse ripoti la nkhani imeneyi pakutha maola anayi ripoti limenelo anabwera kudzandipatsa nthawi ya 3 kaloko ndipo mmene imakwana nthawi imeneyi nkuti zitadziwika kuti kolingana ni zina ndi zina zimene amaona zizindikiro zokhudzana ndi mathawa anaona kuti ndegeyo ikuoneka ngati ili mkatikati mwa mtunda wokwana 10 kilometers yozungulira Lipry ndipo panopa tele nkhani yofunafuna ndege imeneyo ikuchitika pa mtunda umeneyo nodziwa kuti ena alembapo kuti zofunafuna ndikuti tipeze ndikupulumutsa anthu za ndege zalekeka koma chimene chisichoona choona chake nchakuti asilikali wa MDF alikomweko ndipo akufuna funabe ine ndauzitsa kotheratu kuti ntchito imeneyi ayipitilize mpaka na tidayipeza ndege ndawawuzanso asilikali wathu amene ali kuyang'anira pologalamu yofunafunayi kuti apereke kwa amalawi wonse pa nthawi yake mmene zinthu zilikukhalira kuti amalawi azidziwa kuti zimene zachitika mzamtundu wanji chifukwa okondedwa wathu komanso azathu tigwira nawo ntchito ndi azathu amdziko muno amene ali pa ndege imeneyi anthu afunika adziwe chapachitikira nchiyani nudziwa kuti izi nzoswetsa mtima ndiponso nkhawa ilipo tonse tachita mantha tonse takhudzidwa inenso zandikhudza kwambiri koma ndifuna ndikutsimikizireni kuti tiyesetsa ndi chilichonse tili nacho ndege imeneyi tiyipeze ndipo ine ndagwiritsitsa chiyembekezo chakuti tipeza amene apulumuka ifeyo tawawuza mayiko azathu amene atizungulira komanso tawadziwitsa azathu amene timalumikizana nawo pa ntchito yachitukuko kwathu kuno mwayiwo ngati boma la Amerika boma la azungu ku England komanso ku Norway ngakhalenso ku Israel wonsewo anena kuti apereka thandizo lilonse mene lingafunikire kuwonjezerapo makina amasiku ano amene akhoza kutithandiza kuti tipeze ndege imeneyi mwamsanga ndifuna ndithokoze chifukwa cha sapoti yawo anthu onsewa mpaka nditakulankhulaninso ndifuna IMDF asilikali wathu azipereka mauthenga kawirikawiri kuti aliyense asangomva za mmaluwa koma adziwe zimene akuchita pa nthawi yake ndikupemphani tiye ndipemphere ndipo tipemphererenso iwo amene anali pa ndege imeneyi ngakhalenso mabanja wawo koma chingachitike mchamtundu wanji ndifuna ndikutsimikizireni kuti mulungu ali nafe ndipo mulungu atidutsitsa mu nthawi ya mdima yotere makamaka pamene tikhala limodzi tonse mogwirizana mkuthandizana zikomwe chifukwa chakutsereza kuthenga umenewo ambuye mulungu akhale nanu.